enwere makụkọ dị ebube, akụkọ nke kaliri obi mmadụ ghọta, akụkọ dị omimi. Tikonu Jehova mbụ, n'oge mbụ na-abụkwa m oru, oru dịka onyike gwụrụ agwụ, oru dịka nwa nke ila n'iyi. Tikonu Jehova mbụ, brethren, listen as a witness to you. I have a great story. Something happened to me one day when my Lord Jesus set me free and gave me a new life. Oh, it is a great story. Ọkwa anya mmiri ka m ji wee tebe gwọngo, na Chukwu emewo nnukwu mkpuwa n'oru. Agaghị m abụzi oru ọzọ. Chukwu emewo nnukwu mkpuwa n'oru. Asị m na agaghị m abụzi oru ọzọ. Chukwu emewo nnukwu mkpuwa n'oru. Ọdịda abụghị maka nwa Chukwu. Chukwu emewo nnukwu mkpuwa n'oru. Ajụrụ m ịbụ onye a dọtara n'agha. Chukwu emewo nnukwu mkpuwa n'oru. Ọ gbanwere ọnọdụ m, o yipụ nwa awọrọ ochie dị m n'arụ, were yinyekwanụ m awọrọ ọhụrụ. Tikonu Jehova mbụ, ọbara ọjọọ ka ọ gbapụrụrụ m, were gbanyekwara m ọbara ọhụrụ, were tijiere m mkpọ riri ọrụ aka ebuka. Onye eluigwe yi ebube kuwe, were ike kee n'ukwu dịka ji. O mekwara ka elu ụwa kwụrụ chimchim. Odogwu ọrụ aka ga-ebuka. Chukwu amụma,
imere ka ọsara m ya mkpụrụ. Ụmụ nnụnụ nke igwe, Jehova kwa gị na-azụ ha nri. Oche eze ga-ebuka.
Chukwu, imere ka ọsara m ya mkpụrụ. Onye amụma o, ụmụ nnụnụ nke igwe o, Jehova ọkwa gị na-azụ ha nri. Asị m na ọrụ aka ga-ebuka. Imewo nnukwu mkpuwa n'oru. Chukwu,
Chukwu emewo nnukwu mkpuwa n'oru.
Isi n'ezinụlọ m ga-abụ ihe a gọziri agọzi.
Chukwu emewo nnukwu mkpuwa n'oru.
Iji ụkwụ m ọ ga-abụ ngọzi nye m. Chukwu,
Chukwu emewo nnukwu mkpuwa n'oru.
Isi n'okwu ọnụ m ga-abụkwa ihe a gọziri agọzi. Chukwu,
Chukwu emewo nnukwu mkpuwa n'oru.
Ihe m metụrụ aka ga-abụ naanị ngọzi wee nye m. Chukwu,
Chukwu emewo nnukwu mkpuwa n'oru.
Favor on my head, increase in my hand, speed to my feet, breakthrough all over me. Favor on your head, increase in your hands, speed to your feet, breakthrough all over you.
Imere ka ọsara m ya mkpụrụ. Ụmụ nnụnụ nke igwe, Jehova kwa gị na-azụ ha. seke buka.
Too late, too late, too late. Oh, you're my chinook,